Kia ora, anei te matapai huarere mō Aotearoa mō ēnei rā whakatā. Hei āpōpō, rāhōroi, kei Tamaki Makaurau, ka tuāua te rā. Kei Ahuriri, ka paki me tino mahana hoki te rā. Kei Te Waipounamu, kei Hokitika, ka maku te rā. Kei Ōtautahi me Ōtipoti, ka paki te rā. Me ka pupuhi hoki te hau. Te ao ake, rātapu, kei Whangarei, Tamaki Makaurau, Tauranga, Rotorua, Ngā Motu, me te Whanganui Ātara, ka maku te rā. Kei Te Waipounamu, kei Kaikoura, Ōtautahi me Ōtipoti, ka kāpuapua i te ata, whai muri, hei te ahiahi, ka ua. Aotearoa whānui, kia pai tō rā whakatā.